gabrummaa hiddaan buqqifna yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifna sanbira dabarraan dhalootaaf dabarse.
Bosona bate, sena kanke, mfite ndandau, asumara.